Ichane Bigi, mikrofoni ya mbele mwe na DJ Scoots, mwe na Jean Patrick Kivodo, na Mishu Mihaki, awa tuma za kuwa kwa kwa social media, sami zi Black FM, tuna washi mazi ushomi Black FM, tunaanza na nyimbo, mzei, usha isikia hapa.
Yeah,
so naenda na ni twakiria barimyi twakiria bavumvyi twakiria bagwanyi twakiria abasuma twakiria baririmbyi wayumvise egera microphone
nunyihange sisekini
ababakaho badashika
kana vibe
let's go
Igbo
call me the medicine Igbo call me the medicine let's go Pozi nyingi sana viluta zani ka slay queen Kajiremba remba muswana taka we whitey
Huyo
Nini Ayy Mama
Okay Awasame sana mama Kufziuva tiku mena iki bo Chaki mena HG na wambuge ige
Created
Wakwaze video ni mukuna muto Iba sato wana vokana Chako takaza kuruli wa mutoi kuruli wa munini.
Oh, you really want to know like who's hey, big?
Hey.
Okay, hey. I'm the first born for the family and him is my brother. Let me greet him. we met it for
of
real.
Of course.
Yeah.
All right.
So we are here about to talk about this song, Kinini. Let me say it's too crazy. You can see the vibe. Mishu is there. Kivo is there. You too biggie.
Asante sana. Asante ni diribo mwakoze na O.L.G. O.L.G. Uwego. Ako nda atukwari nyuma gato hoi. Jenda kuzi kufakia uchitu kwa Diego Njizi.
Okay.
Mm-hmm.
Okay, that was my name before. Mkubanyita.
Ako Diego Njizi wa Jukuri.
Yeah, that's my real name. Yeah, Dizina Janji.
Diego.
Yeah.
Okay. And Jeezy Nacho Kisigura.
Okay, and Jeezy, that's the name of family. It's called Kwese Muri Family. Bitwa ba ngiza hayo. Ya urumva na chim prefer akono rigira ko so I have to pull up my family, you know. Ya family shit, bro.
Kwese mwa twihindura ku witwa Ikiboy.
Okay, people they call me right now Ikiboy nuko babizi na tenise Ikiboy kubera. Ikiboy urumva when you look at me in diwaza.
I'm a big. Tushaka guhindura izina bivanye n'ingene nyine hajye aye barabikoze mbagabo jenge guhindura izina kugira ngo ninjire mu ryango berande na cyane cyane ndakugira imana kumwe dutwari gakega gaki biko tuza ku muziki wawe mugabo ubaze kwanza utwongorire gakega gaki ikibuye uvuye mu Burundi kubite South Africa hajye jari biki.
Okay, naragiye just urabizi.
Nibo wasko yabimwaje nye buzi by the way.
Twajanye twese no director wanje. So there's some issues tuba dufise z'ama video. Uretse tu kuba team nko dukorana young brother and big brother. Hige HG numu director wanje. Kandi nawo mu assistant manager wanje, you see?
So, assistant manager. Our manager nawe ninde.
Manager.
Oh yeah, how do assistant manager? No caro manager.
Manager, I think it's Okuba Mumanya. Gosamuga or Ahari.
We are the one who own ourselves. Yeah, gusa je kuba narafashe assistant management ni kubera nyine mvuga yuko I'm the one who's around or who's on this way.
Ari behind ari kure.
Behind ro nibo babandi ro tudashaka kuvuga bajya nibo ba manager nyine.
Bari muri family.
Family. Na ibudo.
Tajana minisha kuwa emo.
Soon muzomumenya tu muzomumenya.
Dutwariye South Africa rero.
Okay, urumva rero. Issue twari tugiyemo ni about entertainment
ya
video urayibona twarakoze na ama video menshi ari yatandukanye muri yaba South African artist musician okay twaranagarutse hino urumva kinini ya tu ni life let me say it's a life you know urashaka kurumva
abandi bifuza kuja South Africa namukagaruka nama
oh twari twari tugiye mu byakazi nyene that's why we done with the works and we'll be back home yeah niyo mpamvu twaciye tugaruka right yeah
wow hariya anyi baratubwira ngo ubuzima bwawo buroroshye muganga tuve mu buzima ariko tuze mu buzima bw'umuziki bimeze gute hariya
okay mu buzima bw'umuziki novuga ko baripanze entertainment yabo nini niya sana and people they invest kubyo buri hejuru sana muri music ya urumva bafise supporta nini ya sana urabibona so byatumye twiga ikintu kinini ya sana so nokuntu novuga umuziki hose is depending n'igihe mugeze ko no mu Burundi the way entertainment yari before it is not the same no hari kintu cyahindutse so we have to work nuko novuga tu
gusa ico namuciriyemo nuko nyene ubuzima hose buragoye ubuzima hose buragoye nta kintu woza nyene nk'umuntu nyene basibita umuntu ukama n'umuntu abafise indoto nyinshi gusa mugabo bivanye n'igihugu ategerezwa kwanza gushika amenyere imibereho y'abandi hama ni wamenyerana nabo gusa mugari habantu bita ngo babirenge birenge ni babantu iyo bashise hose baca bihindura so it's like me with my brother
okay tukini ga nyine ko mbere kusubiza ijambo bigi ariko baratwigisha ngo iyo umuntu agiye akagaruka uya mafisa kandi kantu nyine abayazanye nashaka kumenya nike kintu kumbure mwavomye hari anye ariko kumbure uno munsi mu Burundi abajene bugikoresha kigacika nk'urubuto rwiza mu iterambere rirama ariko mwavomye hari
okay ubumenyi bw'umuziki no vuga uko bwiyongereye the way naririmba kera cyane the way nakora kera suko bimeze nk'ubu cyane HG created nawe kuri kote ya video level ubageze ko siya level twakorera ko kuvukera so gukorana n'abandi bantu ba okay bapanutse bagutse kukuruta wewe bituma ubasa someone else nawe rayibona kuko ikintu novuga kindi nacho byatwuguruye kumenya ibintu n'ibindi mu buzima butandukanye twahuye okay n'abantu kandi batandukanye si ya ico nico novuga kinini yatu
ati nawe ku bande bwiye ko ta video je kugira ngenge je kuraba no guhinduka mukiri ngamu Burundi wakunda kora video cyane video zo ku gitambara ariko ubu nambona bavuye mu gitambara uja mu isite urasohoka studio uja hanze
oya gusa vraiment jewe izo ni ibintu nyene nkuko nyene kivode bavuze ni giki naje mutekeye cyo bari kintu nyene cyo bakije nyene gukora babona iterambere ryanyu naho muri ko muraja je urumva yingishika no ngaha nashase nyene gukora ibyo nyene big avuze kuko ari byo bintu nabona gusa mugana nari naramaze kujabuka rero ijya kugaruka niwe wa mwanya nyene mvuga narabanye n'abazuru ndazi barakunda ibintu byo kumutaga so why kubera iki twe nga mu Burundi tubona abantu bakunda video zo mu ijoro cha ugasanga nyene rimwe ubu bakunda nyene ibintu biri creative bakorera nyene muri indo badashaka kugenda hanze gusa mugabo twe tugomba nyene gukora ibintu bivanya n'ubushobozi buhari cha ugasanga na vision ubona yuko abandi bashise koko uravye nka video za Ikiboy ni video uvuga yuko zitarimo uburyo bwinshi mugabo
iyo ngo se ubujye bwisho
mugabo yivuze ngo ugende ukarikire ku kintu kimwe kimwe gufata nk'abahungu nkabo ukabashira ahantu hamwe ukamenya uyu wese umwanya wiwe akuza gutakara gute urumva nibyo bya bindi nyanya byaterambere nyene dukene urumva kuko twebwe ni byinshi sana twaguma dukora kandi benshi baratuze nabazi nyene industry nyene like a new generation
Yes, okay. Akungizimana bigi akatuzanira cyangwa akakuzana ino mu video yari ko aravuga kubijyanye n'ibyita abone bitambara. Je nakuze ndi umuntu nkunda umutipe yitwa yitwa Angel Chroma. Angel Chroma. Yeah, ni umutipe sana akunda kugira nyine ibinyo byanye na na animation muri effets spéciaux. Nashaka kumenya est-ce que ubona byoroshye gukora ama scenario cyane gukora aya maseka cyane ama scene aya mukora ku murango yo hanze cyane biroroshye gukora ama scene aga dukoresha kuri ayo makroma hama tukaza kuyigisha tukayerekana neza yuko twari turi hahandi nyene abantu bashaka kumenya nga mu Burundi eske ibikorohera wewe nibihe
oya gusa jewe nkuko Big yavuze haizi imyaka ingahe ntaraje South Africa is almost like almost 4 years 5 years right now rero ikintu gihari
amazi imyaka 5 umupfuye cyangwa mwaka
oya mvuze nyene imyaka iheze nyene nkora bijya bintu sito narashise na South Africa rero je ubu ugwego ngeze ko si ugwego kandi ngo kuvuga ngo tuje ahantu twiyugarane dukora ivyo dukoze turagenda na outside
tugakoresha amafaranga ubu
sikromaki
ukoresha amafaranga ubu
no sikromaki turi kuri level iri hejuru yitwa VFX rero VFX washobora no kuba wakorenga hanyene gusa mbwari ibindi bintu ushobora no kongeramo bivanye n'ubumenyi ufise rero niyo level tugeze rero nibitambara twobikoresha ye mu mwanya tuzi uko ari wa mwanya bikenewe ko rero ubwo bwose n'ubumenyi
rero mwese muri